Emva kokuboshwa kukaJohane, uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu. Wathi, isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani nikholwe ivangeli. Kwathi edlula ngaselwandle lwaseGalile, wabona oSimoni noAndreya, umfowabo kaSimoni bephonsa inetha elwandle ngokuba babengabadobi. UJesu wayesethi kubo, ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu. Base bewashiya masinyane amanetha bamlandela. Eseqhubekile ingcosana, wabona uJakobe kaZebedewu noJohane, umfowabo besemkhunjini, belungisa amanetha. Wababiza masinyane, base bemshiya uyise uZebedewu emkhunjini, kanye nezisebenzi, bamlandela. Bangene eKapenawomu, kwathi masinyane ngeSabatha wangena esinagogeni wafundisa. Bamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba wabafundisa njengonamandla, kungenjengababhali. Kwakukhona ke esinagogeni umuntu onomoya ongcolileyo, wamemeza, wathi, sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha? Uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu. UJesu wamkhuza wathi, thula, uphume kuye. Umoya ongcolileyo wamhlukumeza, wakhala ngezwi elikhulu, waphuma kuye. Bethuka bonke, babuzana bodwa, bathi, kuyini lokhu? Yisifundiso esisha esinamandla, nawo umoya abangcolileyo uyabayala, bamlalele. Udumo lwakhe lwaselwanda masinyane, kuso sonke isifunda saseGalile. Sebephume esinagogeni, bangena masinyane endlini kaSimoni noAndreya, benoJakobe noJohane. Umkhwekazi kaSimoni wayelele enomkhuhlane, basheshe bamtshela ngaye. Waya kuye, wamlulamisa, embamba ngesandla. Umkhuhlane wamyeka, wabakhonza. Kwathi ukuba kuhlwe, selishonile ilanga, baletha kuye bonke abagulayo, nabakhwele ngamadimoni. Umuzi wonke wawubuthene ngasemnyango, waphulukisa abaningi abaphethwe yizifo ngezifo, wakhipha amademoni amaningi. Wayengawavumeli amademoni ukukhuluma ngokuba ayemazi. Ekuseni kusemnyama kakhulu, wavuka waphuma, waya endaweni eyihlane, wakhuleka khona. USimoni nababe naye bamlandela ngokuphuthuma. Sebemfumene bathi kuye, bonke baya kufuna. Wathi kubo, masiye kwezinye izindawo emizaneni eseduze ukuba ngishumayele nakhona, ngokuba ngiphumele khona lokho. Wahamba eshumayela emasinagogeni abekulo lonke iGalile, ekhipha amadeboni. Kwafika kuye onochoko, wamncenga eguqa ngamadolo ethi kuye, uma uthanda ungangihlambulula. UJesu wamhawukela, welula isandla, wamphatha, wathi kuye, ngiyathanda, hlambuluka. Lwasuka masinyana uchoko kuye, wahlambuluka. Esemyalisisile, washeshe wamukisa. Wathi kuye, bheka, ungasho lutho kumuntu, kepha hamba uzibonakalise kumpristi unikele ngokuhlanjululwa kwakho lokho okwayalelwa nguMose kube ngubufakazi kubo. Kepha yena esephumile waqala ukuyandisa kakhulu nokuyidumisa le ndaba. Ngangokuba uJesu wayengasenakungena emzini obala, wayesehlala ngaphandle ezindaweni eziyihlane beza kuye bevela nxa zonke.